kumenye.
KEBUKA UMENYE ni kiganiro cha radio igicaniro kiri mu rukwikirane rw'ibiganiro 15 bibayagira ibyaranze intwaro ya Cndd-Fdd muri imyaka 15 imaze iri ku butegetsi kuva mu mwaka w'2005.
Mwiriwe neza bakunzi namwe banywanye ba radio igicaniro uyu ni wa mwanya wa cha kiganiro KEBUKA UMENYE. Muri gwa rukurikirane rw'ibiganiro 15 kuvyaranze imyaka 15 heze Cndd-Fdd iri ku butegetsi mu gihugu cy'u Burundi. Radio Gicaniro no musi yashimye kubashikiriza mabi yaranze intwara ya Cndd-Fdd mu gisata cy'ubutungane. Reka dusabe Chantal Niragira mu buhinga bw'ivyuma adushiremo muziki Florian Rangabe ni John kuri micro.
Kesha Mukarucha Navi Agashahara Kazova Keza Mukarucha Neza Rurava Hitana Begina Hinae Irihe Irihe Begu Ubutungane Burihe Irihe Imihigo Minshi Tumbi Bizimba bakitwa ninimba ivyo biba mugihe abategetsi abashinga ntahe barorera inahira shingwa bisiba gushingukwa amatongo y'imvuvyi ayo nasiba kurigwa aha karimbi kurubibegwa kera gahaye gakendigwa.
Haraheze igihe kitari gito Uburundi buri mu ndyane z'urudaca, abarundi bakicwa, bakarenganywa, bagatotezwa, bakangazwa, kandi ari ubutungane bwategerezwa kubakingira no kubatunganiriza. Ni muri iyo ntumbero radio y'igicaniro yashimye kugaruka kuri bimwe bimwe mu mabi yaranze gisata cy'ubutungane kuri no ntwaro ya Cndd-Fdd. Ubutungane ku ntwaro ya Cndd-Fdd muri imyaka 15 heze bwamye burangwa cyane cyane no kutigenga, bigatuma imanza nyinshi zidindira mbere bigatuma no kudahana kuko habagirizwa ivyaha bitandukanye badakurikiranwa mu gihe babakomoka mu mugambi wa Cndd-Fdd canke bacuditse hamwe nawo. Ivyo navyo bigatuma abanyagihugu batakaza icizere bari bafitiye ubwo butungane. Rimwe na rimwe habagirizwa ivyaha bagafatwa bagafungwa imisi mikeya, ukumva ngo itegeko ryavuye hejuru bararikugwa, gaca kabiri hakaboneka ibindi bisa nk'ivyo vya mbere. Mu mabi yaranze ubutungane kuri no hora ya Cndd-Fdd hari munogoje ingeso yo gutoteza abantu no kubafungira ubusa cyane cyane abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi, abari mu mashirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike n'abamenyesha makuru bari umutima amenyo bakubahuka gushira habona amakosa ariko arakogwa n'ubutegetsi bw'uyo mugambwe wa Cndd-Fdd. Ibyo byose bigakogwa ubutungane bukabicisha kwa maso, inzira karengane zikavundira mu munyororo, inkozi z'ikibi nazo zitemberera ku murango izuba riva. Muri abo bavundiye mu munyororo hakabamwe baciriwe imanza, igihano baciriwe kigahera, ubutungane bukanka kubarekura. Abagwariye mu munyororo bakaka uburenganzira bwo kwivuza bakagwa mu munyororo. Aho tukavuga nka Bienvenu Busuguru yarafungiwe dosiye Nyakabeto, yaguye mu mpimba bamwankiye kwivuza, mbere n'abandi benshi tutarinze kuvuga. Kandundura n'ubwicanyi ndengera butungane bwakozwe kuri no ntwaro ya Cndd-Fdd. Muri ivyo vyaranze intwaro ya Cndd-Fdd twovuga cyane ivyaha ndengera butungane kuva Cndd ija ku butegetsi, aho twovuga ihohoterwa ryo kumubiri ritigeze rihanwa, ugufungwa bidaciye mu mategeko, ukunyuruzwa ndetse no gufata ku nguvu abavyeyi n'abigeme. Akarorero n'abigeme n'abapfasoni bafashwe ku nguvu bo mu makartiye yiyamirije ikiringo cya gatatu cya manda ya Petero Nkurunziza. Ivyo byose bikaba ubutungane burorera, benshi mu Barundi baribuka ifungwa n'ihohoterwa ryakorewe Alphonse Maria Kadege nabo bari kumwe, bikaba kamizwe n'ingoma igandagurwa bunyamaswa ry'aba FNL Muyinga n'umugambi safisha ababikoze ntibakugwe ko. Aho tukabibutsa Colonel Vital Bangira inama yatwara ikambi yo kumukoni Muyinga, aho yagirijwe ubwicanyi bwahitanye aba FNL bari mu minwe y'inzego z'umutekano, bikaba kamizwe n'ingoma, imiryango n'inshuti zabo zikicwa n'agahinda atagihoza. Muribuka ubwicanyi bwakorewe mu Gatumba bukozwe na bamwe mu bihangange mu nzego z'umutekano, n'ubu imiryango yaburiye abayo mu Gatumba iracarindiriye ubutungane amaso yaheze mu nzira. Ubwicanyi bwakorewe mu makartier amamwe bwakozwe n'abantu batera ama grenade mu bunywero butandukanye, aha abantu bamaze kuhasiga ubuzima ari isinzi, ivyo byose biracari mu matohoza. amatohoza tacho yigera shikako kiretse iyo bagomba kuremeka intebe ishushe uwo bashaka kugirira nabi ivyo biranyaruka byavuba nivyo umumenyesha makuru Christophe Nkeza bahizi n'umuryango wiwe wose ubwicanyi bwakorewe ku Musaga Nyakabiga Mutakura Mujejuru mu kwezi kwa 12 mu mwaka wa 2015 abavyeyi n'abakobwa bafashwe ku nguvu muri ico gihe nyene n'ibindi bibi byinshi byakozwe ubutungane bururera turetse aba bahohoterwa bakaburika ubutunganiriza hari n'abandi bahohoterwa bagatinya kwitura ubutungane mu gutinya ko bohava bagirirwa nabi n'ubutegetsi bwitwaje bwa butungane busanzwe bugoyagoya kenshi na kenshi ayo makosa akaba yakozwe n'abahagarariye leta aho ahanini ari mbonera kure abakozi biperereza abapolisi ndetse n'abategetsi bamwe bamwe ba leta kuva ku nzego zo hasi gushika ku nzego nkuru z'igihugu Radio Gicaniro ntiyasize inyuma ihohoterwa ry'abavyeyi n'abigeme bafatwa ku nguvu bakababazwa ku mutima no ku mubiri bakabura gutabara utunganyirizwa navyo bikaba umugani abavyeyi barafatwa ku nguvu abana barorera bikabakamizwe n'ingoma abana bakogwa bagafatwa ku nguvu abavyeyi baboshwe bagafana agahinda vyitwa ko ari ubutungane kandundura no gukingira kibaba ibisuma binyonora amatungo ya leta mu byo radio Gicaniro yatohoje kuri no ntwara ya Cndd-Fdd harabaye ubusuma bweruye bw'amatungo ya leta kuri no ntwara ya Cndd-Fdd muri no myaka 15 iheze muri bukimvo n'imvano y'urupfu rwa Ernest Manirumva nkuko twabibabwiye mu kiganiro cha gatandatu intandari kaba yaramatohoze ariko arakora kubijanye n'ubunyonyezi wovuga ibijanye n'ibura ry'ubutungane mu bijanye no gukurikira abasuma biraye muri no ntwara ya Cndd-Fdd yovuga bugaca n'abagerageje baratohoje ntibaheza Reka tuvuge amakeye y'ishuri umwenda igihugu cha Uganda cyari gifitiye Burundi igurishwa rya Falcon 50 twabashikirije mu kiganiro cha gatanu ubunyonyezi buvugwa amafaranga ya misom ubusuma no mu makomine no mu maprovinsi umuntu akibaza inzego z'ubutungane ziba ziri agahebura nuko kubura ubutungane gutotezwa gusaho gutwa urorera kwatumye abarundi bumva ko bashegeshwe n'intwaro ya Cndd-Fdd baje mu ibarabara kugira ngo bikunde ubwo butegetsi bubi bubaka uburenganzira bwabo butembe iki nico catumye abarundi bihumbi amajana n'amajana bari mu buhungiro mu gahinga kubera kubura ikibatunganiriza nk'abana bo Burundi bagasogotwa n'intambi yari jejwe kubakingira umuntu akibaza inzego z'ubutungane aho ziba ziri akabura Nizi nzego z'ubutungane zafashije uwahoze ari umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yihangira ikiringo cha gatatu. Wa undati wibuhetse ukizuri mu mugongo ubi buri mu ntwara ya Cndd-Fdd mu bijanye n'ubutungane gara kwiga igihugu cyose kuva ku rwego rw'umukuru w'igihugu gushika ku munyagihugu muto mu Burundi kuri ntwara ya Cndd-Fdd hadutse amajambo ateye isoni ndetse anabujijwe no mwibwirizwa nshingiro ry'u Burundi ibi nzego z'ubutungane zirabizi ziravyumva zigahora ururimi rukagobwa ehe namwe igice c'abarundi citwa mujeri amajambo gucyoza abandi akagwira bivuye mu kanwa k'abategetsi gushika hasi muri buka amajambo ya Petero Nkurunziza havya yandi kuri yo Gerard Ndabirabe n'abandi Inyigisho z'ugwanko zirigishwa zikanavugwa ku mugaragaro eka ntibatinye no kubiririmba ngo tere ndabakeba bavyari mbonera kure ubutungane bukaraba hijya kugutinya ko leta yo havi bakura amata mu kanwa canke ugasanga bamwe na bamwe mu babugize haraho bahuriye mu vyumviro n'ubwo butegetsi muri make mu Burundi kuno ntwaro wo vuga ko intahe cira inkonda ntiyo bahuguje iruhande yo kudahana abategerezwa guhanwa no guhana abatategerezwa guhanwa ubutungane mu Burundi burafasha cyane ubutegetsi bwa Cndd-Fdd mu gukandamiza abana bo Burundi uburorero ntiburi buke kuko twese turibuka uruhara rw'ubutungane mu byabaye mu mwaka w'ihumbi 2015 aho abarundi basidukana niyo nka bakaja mu barabara kwiyamiriza akagagazo ka Cndd-Fdd yari kwiraho nyanga amategeko y'igihugu cyane cyane ibwirizwa shingiro n'amasezerano y'Arusha yari yabatahukanye agatako akabashikana ku butegetsi aho nitwa kwibagira ingingo ya sentare yo gufunga abo leta yagirije urupfu rwa Melchior Ndadaye yagandaguwe mu mwaka w'igihumbi 1993 ingingo zo kunyaga amatongo abana b'abarundi ubutungane biciye mu gukoresha CNTB mu kunyaga urukomba amazi abatavuga rumwe na leta bafunzwe canke bangajwe n'intwaro y'igikenye ya Cndd-Fdd eka no ngaha uturere ntubuze akarore ka hafi n'ingingo yamenyeshejwe n'umukuru wa sentare ntahinyuzwa afatanije n'umushikiriza manza mukuru wa Republika ku itariki 15 rusama 2019 ifata amatungo y'abasirikare n'abapolisi bafunzwe bagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi mu mwaka wa 2015 kuri abo hakiyongera ko abandi bahunze igihugu harimo abamenyesha makuru n'abaharanira agateka kazi na muntu bagirije guhirika ubutegetsi kandi nabonyana amatungo yabo agafatwa ivyo byose bikaba ubutungane burorera aho rero makenga ntiyobura kuba ariko baragura ibinyagano mu gihe n'imanza z'ivyanyazwe mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajani 1972 n'umwaka w'igihumbi kimwe n'amajani 1993 zitarava mu nzira agagohe kuri abo bose bariko barahendwa na leta ya Cndd-Fdd n'ubwo butungane bwayo bwa ngondagonde kwa abo bose bariko bagura ibinyagano bazotegerezwa kubisubiza banyene vyo uko biri kose urwego rw'ubutungane rurakoreshwa n'ubutegetsi bwa Cndd-Fdd kunyungu zakagwi gatoya k'abanyepolitike bari muri uwo mugambwe canke abo bacuditse bigatuma igihugu cose kija mu kaga abarundi barayamaze bati burira ntibutera ku mpeshi abariko barakoresha ubutungane mu gutoteza mu kuburabuza no mu guciza ngondagonde ntibasiye bwose kuko nta uhora ku ngoma kandi aho bari harabandi bitewe butebuke intahi zofata ijambo baheze bicuze bibuke kubogora bamaze gusesa ahani naho dusoreje igice ca mbere c'ikiganiro cacu naho mukanya mu gice ca kabiri aho tuzuba turi kumwe n'umutumire wacu Florian Nangabinje nari kuri micro ndabashikiriza ikiganiro Chantal Niragira ni bari mu buhinga bw'ivyuma reka tube dufasha kanya kukuruhuka imbere yo kwinjira mu gice ca kabiri
Iza gonde imanza za gonda gonde
azokora tidegenja akamata mikwidambo nabamuganza amabo bamuganza bakaba batinya kizigenza hambuwa kizigenza akaba nawe nyena tidegenja akorera kumategeko yabura yana America ayo mategeko yawo akaba sanswa tuzuriza bose iza onde iza onda konde iza onde imanza
Niriwe neza bakunzi namwe banywanyi ba radio igicaniro ni uca gice ca kabiri cy'ikiganiro KEBUKA UMENYE aho turi kumwe n'umutumire wacu Isidore Rufyikiri ari muri politike kandi nawe ari muri bamwe bipfuza ku bintu bihinduka mu Burundi akaba nuwakoze mu butungane nubakirimwo mwiriwe neza Isidore Rufyikiri
mwiriwe neza madame Florian
Ego mea Florian nirangabinje tukuno muri micro mu winga bw'ivyuma ni Chantal niragira nagirangire ko ndababaze akabazo ka mbere ngo tugira gute ingene igisata cy'ubutungane mu Burundi cifashe kuva umugambwe Cndd-Fdd ushika ku butegetsi mu 2005 gushika no munsi
mu ntara make ku bwacu ko twagiye tuyibona kuva mu ntango gushika ubu no vuga yuko butifashe neza cyane harimo cyane cyane no vuga nta ciye hijya yuko bwifashe nabi ariko no bica mu bice bibiri
yego
nko guhera umwaka w'2005 gushika mu mwaka w'2009 ubutungane bw'Urundi bwari bukigendera ku gatsika kera aho abacamanza n'abashikiza manza bari mu butungane bari abantu bavyigiye neza mu mashure n'ama universite yigisha neza mu buryo kwiye kanda igihe ico gihe abacamanza n'abashikiriza manza binjira batarize gutanga ibiturire nkuko twabibonye mu nyuma
yego
byongeye kandi abacamanza n'abashikiriza manza ntibarinda kurondegwa mu bamilita b'imigambwe umugambwe utwara uri ku butegetsi hanyuma rero mu nyuma guhera 2010 gushika uwo munsi niho ibintu byononekaye ubutungane no vuga ko muri uwo muri ico gihe bwifashe kuva ico gihe bwifashe nabi z'ukuri kuhera nyene nko kuvuga haciye haduka ibintu by'uko abacamanza n'abashikiza manza mu guhabwa akazi muri rusangi usanga babanza kuraba ko ari abantu bakunda umugambwe Cndd-Fdd bari mu mugambwe Cndd-Fdd ugasanga kenshi na kenshi umushikiranganji ushanga umushikiranganji abanza kubatangisha amahera akitwa nk'ubahaye akazi bakamera nk'ugomba bica byitwa nk'ukugura ijana ijambo nk'ukuri ntahe byashe bituma ubutungane ujamwo abantu usanga batanavyigiye bahita nabavuye ma universite yariyo yose wa ma universite yaragwitwe acika nk'amabutike amwe amwe ugasanga hari abanyeshuri baje muri universite ukaza kumva ngo werose ngo amya gushozi mu by'ubutungane n'amategeko mugabo wagenda kuraba nk'iyo turiho turabapima muri baro twahora tubibona ko twarakoresha ibibazo tukabona yuko abo bantu bize ma universite amwe amwe ari uruhendo ngo bize
amategeko
kuri ugasanga ntavyo bumva rero iyo bacamanza n'abashikiza manza amaze kwinjiramo bagiye batwawe n'amafaranga bahaye umushikiranganji yo kumukwa igiturire ngo bahakaze abandi bakiko kubera ibyo bita militantisme mu Gambia kumva nta ucamanza yigenga bakirimo kandi yumvikana hanyuma ikintu nacyo muri iyo myaka cyatumye ubutungane bugenda nabi haragwiriye cyane imanza za politike zimwe zihagaze kuhurijyana abari mu migambwe igwanya umugambwe uri ku butegetsi canke gukurikirana abari mu bwoko bw'abatutsi kuko nabo zaragiyemo urabona ko ari imanza zikurikira kubera urwanko rw'ubwoko iyo bitabaye urwanko rw'abari mu migambwe igwanya ubutegetsi aho bose rero byatumye bigwiza yuko ubutungane bugenda nabi kuko bacarondera nyene abacamanza n'abashikiza manza yegamiye umugambwe uri ku butegetsi muri iyo myaka ya kuva 2010 gushika uyu munsi harigaragaje ukudahana ibyaha bikabije cyane mirenge mu byerekeye ibyaha by'amaraso by'abantu bishwe baborejwe gufa bazimanganirije ubuzima hamwe n'ibyaha cyane cyane byo kunyuruza no kwiba amatungo ya Leta haragwiriye kandi imanza zo guhotora abantu zo kubomora amatongo zo kubanyaga amatongo bidashiye mu mategeko n'ubutungane biciye mu kintu bise Cndd-Fdd wa mugwi ujejwe amatungo n'amatongo y'abantu twarabonye kandi yuko abantu bahagarikiye ubusa benshi kivunga abandi baraborezwa igufa abandi barazima ubuzima burazimanganywa abandi baricwa bidashiye masentare twarabonye imanza nyinshi zaciwe zishyirwa mu ngiro abafunzwe bakaguma bapfunzwe kandi bararekuwe zaba babarekuwe n'ubutungane n'amategeko y'ubutungane cyangwa babarekuwe n'abashyikiriza manza cyangwa n'abacamanza cyangwa barekuwe n'ingingo z'ikigongwe cy'umukuru w'igihugu iyo zose ugasanga bitumye hagwira abantu benshi cyane bikirenga batari bigeze babaho mu Burundi buzura amaprizo amabohero y'u Burundi ugasanga abantu afashe umunyororo yongera aho babariyemo kurenza icyo ibyo amategeko ategekanye urumva rero mu majambo magufi kw'icyo kibazo cyawe guhera 2010 gushika uyu munsi ubutungane bwifashe nabi cyane kandi kubera cyane cyane Leta ariyo ikora ayo makosa menshi ni ukuvuga abapolisi ba Leta abapolisi bo muri documentation abacamanza abashikiriza manza bo nyene ntavuze rero abashikiranganji n'abatwara igisirikare bamwe abatwara igipolisi n'abandi usanga rero abo bagomba yuko ubucamanza bucurubanza babucinze ijisho kugira ngo ntibuhave bwiha uburenganzira ngo buce urubanza guhava rubafata
murakoze cyane biravugwa ko kuva umugambwe Cndd-Fdd ushitse ku butegetsi usanga uko kuboko kwawo kwaragaragaye cyane mu bikorwa by'igisata cy'ubutungane abavuga uko bo babarira gusema canke namwe muvyumva kumwe
kubera kuva 2010 hagiye hakurira cyane rwose imanza bijanye n'ibya politike umugambwe Cndd-Fdd kwana nabo wanka ubaziza ko bashaka gukura ku butegetsi byaba biciye mu ngufu canke ari biciye mu matora hanyuma iyo rero imanza za politike zibaye nyinshi mu gihugu n'impaka ukuboko kwa Leta n'umugambi utwara byigaragaze mu butungane cyane cyane iyo abategetsi bafise ubwoba bwo kuva ku butegetsi kubera cyane cyane ibyaha bikomakomeye baba biyagiriza hanyuma hariho amahiganwa y'imigambwe urabizi yarateye mu Burundi igihe cyose amahiganwa y'imigambwe aba mu matora hadukamwo inzankano nyinshi inzigo zo guhezanyayo hagati y'abitoza hagati y'abatsinze n'abatsinzwe ugasanga rero iyo migambwe ibiri n'abanywanyi babo barabana y'ingwe iyo myaka yose ikurikira itora ugasanga rero umugambwe uri ku butegetsi ko kwera kuyikeka abari kwa ugira nabi abari kwa uvuga nabi abashaka kusenya ugasanga bamanishavu bamanizigo bagenda kuyihora bagenda kupfukira abantu busa
ego murakoze harabibaza ko ubutungano usangume ngo ntibukigira abagabo bijambo bahagarara intahe y'Burundi kumwebwe mubone ingorane zihagaze ngaho canke mwebwe umwihwezo wanyu n'uyuhe kuri iki kibazo nyene cy'ukusanga leta ifukamye munda ubutungano
cy'abantu babomenya nuko ega ubutungane ni gisata kimwe mu bisata bitatu bitwara igihugu ariko cyo gisata gikuru gikuru ni leta ico twita mu Faransa executive uko nibo executive niyo itwara abacamanza n'abashikiza manza niyo ibakazi niyo ibaha amategeko nyene bakora nuko niyo ibakura niyo iba promotion niyo iba umushahara nuko ibyo byose urumva ubutungane n'ubutungane bwa leta uvuze ifiswe na leta yoyo ibiza police kuko abigera ntabona umucamanza afata abantu ngo baterura bashemwe ikamya jane muri prison nuko nguhaye ubucamanza ufise leta yoyo ifise abapolisi bafise inkoho n'abasirikare bafise inkoho uvuze iki naka turamufashe turamufunze baramufunga avuze ati naka turamuguruye atahe arataha urumva rero leta niyo ihambaye utiyo ntigaburira mu gifaransa ntibavuga ngo musore ikipeye la musique commande le violon
yego
namenye ndakubwira uwovuga uti uruhara runini ni urwa leta ukuri ni urwa leta kuko niyo byose bikomoka ko ariko n'abacamanza n'abashikiza amanza bafite uruhara nabo wabo kubera urabona ko ihagararako kandi nk'uko nakubwiye benshi nk'abacamanza binjijwe sinovuga ko ari bose nk'abacamanza bamwe binjijwe banize gutanga igiturire kwa minisitiri w'ubutungane nk'uyo amara imyaka yose arondera nawe ingera rya ibiturire ku banyagihugu kugira ngo aronke ahasubiza mu kinogo aho yakuye aho yatanze umucamanza cyangwa umushikiza amanza yahawe akazi barabye ingene yiruse mu misozi agira propaganda y'umugambwe nk'uyo umuronderamwo ubucamanza yicaraje gusakamba ikanzu umugabo nta buhinga n'ubuntu bw'ubucamanza n'akaranga k'ubucamanza uzomuronderamo ndibuka nko mu myaka y'ibihumbi 90 igihumbi n'amajana 90 n'ibihumbi 90 jewe uyu perezida ashengeye Pierre Buyoya niwe yatwara yarampfunze imyaka ine arampfunga n'abandi bashika cumi tuzizi bya politike mu nyuma aratujana muri conseil d'guerre aratujana muri sentare z'igisirikare naho nari umusivile anjana muri sentare muri conseil d'guerre abasirikare bariho bararya umuti w'amenyo ndaburana ndatsinda ministere publique irongoruza ijana muri kuru militaire abasirikare bo muri kuru militaire baraca urubanza uko ruri ndatsinda baranjana muri kasasiyo muri gasamburamanza barunguriza muri gasamburamanza bararuhindukiza basubiza muri kuru militaire basana abandi bacamanza bandi batari aba mbere bararya umutima amenyo barusha uko ruri bumvirije imburano zanje ndatsinda Reta itishinshizwe kuko yakora ku isure Buyoya yari perezida basubiza muri gasamburamanza ishashe mu bisata byayo byose nabimazemo imyaka ine tuzunguruka gutyo no muri gasamburamanza ishashe mu bisata byayo byose abacamanza barasasa baravuga bati uyu muntu nabo bari kumwe ibyo baburana n'ukuri ndatsinda urubanza ndasubira ndatsinda ndaba akite urumva igitsure cyariho bwari ubutegetsi bwa gisirikare mugabo wacamanza buyo yari yasanze bari bacamanza bamize akabuye k'abagabo benshi baranahanywe ariko baremera baraca urubanza uko amategeko arutumbereza urumva rero nijo gutubana kuvuga nk'abacamanza bashikiza amanza nabo nyine barafise uruhara wibaze ngo imanza zose leta ibahagaze ku mutwe nk'izo baca bari ibiturire bamwe si leta iba yabatumye ngo barye ibiturire imanza z'amatati zisanzwe izo iyo ziciye nabi zo kuvuga ko leta iba iri hejuru ku mutwe wabo Hawa nagato onyi. Hanyawa bicha kwele uwe jitobga.
Mumajambo make leta ya abishate. Ishobora gukora ibishoboka byose inzego z'ubutungane nizikora kazi zategerezwa gukora. Ariko iyo uhuye n'abagabo bijunja n'ijambo b'abarundi b'ukuri bashobora gucisha habo kandi urubanza akarucuko rukwiriye. None kuri mwebwe imbere ko dusozera murafite icyizere ko intahe izosubira gufata ijambo mu Burundi.
Jewe simbizi icyizere mfise umwizero bisaba yuko haboneka intwaro itekanya igihugu ikagira stabilite politike igihugu hanyuma intwaro ikuraho canke ikagabanya cyane izo nzango zihagaze ku bya politike nubwo namoko abantu bagatekanirwa ama bacamanza bakarondegwa batorokanijwe bakurikije ubuhinga bazi ubuhinga bize kandi bakurikije ingene ari danga no kuvuga integre ku mutima hanyuma burya ubucamanza bugirwa na politike y'ubucamanza haraba politike y'ubucamanza mu gihugu akavuga ingene abacamanza n'abashikiza manza bazotorwa ngo baje mu kazi bakavuga imanza zizocibwa bakavuga ingene imanza z'abapfunzwe zizoshirwa imbere mu gucibwa imbere y'izindi zisanzwe z'abantu bidegembya bakavuga n'ibindi byinshi hanyuma bakavuga nyene abacamanza n'abashikiza manza bazoronka agashahara kisunomuye ku buryo batagenda muri nyo byo kurondera ibiture barangene bomara kabiri nyene bo babaho bakavuga ingene kuba executive no kuvuga ubutegetsi bwa leta butinjira cyane mu kazi k'abacamanza n'abashikiriza manza cyane cyane k'abacamanza ibintu byinshi byo rero jewe umwizero ndawamana cyane ndawufise cyane kandi iyo ba ntawufise simba nkine ndavuga kuko ubwigenge bw'abacamanza n'ubutungane n'ibintu je nagwaniye kuva imyaka myinshi nkanabizira mu minyororo myinshi kubera icyo gusa kandi ugasanga uko bigenda kose kuri iyi si nta kidahinduka n'ibyo bizohinduka leta zikunda ubutungane kandi zibwubahiriza zishaka intahe ko yiganza mu gihugu zizoruha ziboneke uwo munsi Burundi bumeze nk'ubugwaye mugabo buzokira nta ukira icyo atarwaye.
Nagenda basabe rero dusozera mugire akajambo moterera kugira ngo mutere intege abo bose bakigendera ukuri bashobora kuba baraciba intege n'iyo leta hamwe n'abandi bashobora kuba barafashe iyo nzira itari yo y'ingeso mbi n'ingendo mbi yo kugendera muri ibyo biturire n'ibindi mwebwe mubabwira iki nk'abacamanza nk'umucamanza mugenzi wabo kugira ngo bikunde ejo ibintu bihinduke mu Burundi
nk'uko ubivuze ijambo nababwira sakajambo kuko mu Kirundi nta kajambo kabaho haba ijambo rirashobora kuba ari gufi cyangwa rikaba rirerire riba ari jambo ni jambo impanuro yo notanga noyihera ugambere ku mukuru w'igihugu kuko niwe wa mbere ajejwe intahe n'ubutungane mu gihugu kuva na kera narindi no ku isi yose afate arya umutima amenyo ngira ngo aramaze kubibona n'abandi bamaze kubibona yuko umuntu nategwa iteka kuba yarizwe perezida naho watwaye imyaka 55 yatwaye imyaka 60 ataco yamariye igihugu ntateka ronka agenda nabi agenda abantu bapfa cyo gituma uko ni umenya yuko kintu cyane giteza imbere abantu n'igihugu cyane ubutungane bwiza ubutungane bwose igira kabiri ndakibwira cyane cyane abacamanza n'abashikiza manza abacamanza barya umutima amenyo bamenye yuko nabo nyene niko kuko umucamanza yakoze neza yatunganije neza ubutungane mu gihugu arasiga umugani mu gihugu no mu bana no mu muryango ati naka yari umushinga ntahe yari umucamanza w'intwari w'ukuri w'ijambo abashikiriza manza nuko nyene bahagarike kuza barafata abantu bategetswe n'igipolisi cyangwa bategetswe na dokumentasiyo cyangwa bategetswe n'uwundi wese muri egizekitifu yifate ibyo rero abacamanza n'abashikiza manza noba hanura yuko bokomeza sendika yabo iriho mu minsi yaheze bararushe abapolisi barado nimbone yakure baraduka barakubita abacamanza n'abashikiza manza barabakubita inkoni niyo nigeze kugira nti ibyo bintu ariko bareka gutyo mu gihugu ejo muzokubaka kubisa umushikiranganje w'ubutungane ejo muzokubaka kubisa umushikiranganje wa mbere ejo muzokubaka kubisa umukuru w'igihugu niho acamo ntuze umugani mu kirundi bati ngo akenshi barendegere kugubwa ibintu kagira mu mugabo iyo rero ugumye abo bantu bakarendegera bakubita aho bashaka bigira uko bashaka mu gihugu hagera igihe ntihagire n'umwe bibanga iyo rero kimisha icyo nohereza ko nuko abacamanza baca imanza babanje kurya ibiturire ko hari imanza barya ibiturire batabitumwe na Leta ku bwabo nabivuze ibyo bihangane ndazi yuko afise umushahara muke ariko ngo buraca bugacana yandi kandi umuntu arahemuka bugaca ibigori bikera bihangane bifate runtu bigenze nk'abantu nk'uko abarundi babiteze ubabahe ubutungane ubahirize intahe mu gihugu utyo niho Burundi uzotekanirwa kuko naho twirwa turavuga umutekano wa mbere mu gihugu nama ndabivuga n'ubutungane bwiza ubutungane bwiza niko butanga umutekano wa mbere imbere ya documentation imbere ya Leta imbere ya police imbere y'abandi bose umutekano wa mbere mu gihugu uba mu butungane bwiza uba mu ntahe ibyo tutabishiseko tuzokwama tubona abarundi baryana bicana abapolisi bica abantu bicana imbonerakure zikubagura abantu zizokwiyaka tugiye dushika nuko rero ubutungane tumenye ko ari ikintu gihambaye cyane abarundi na Leta n'abarundi ntibasubire kubukinisha niyo mpanuro notanga.
Urakoze cyane Maître Isidore Rufyikiri ku mpanuro utanze nuko wishuye ibibazo twabajije nagamba shimire kuba mwashoboye kwitabira ubutumire bwacu.
Murakoze cyane Madame Floriane namwe mwakoze kuntumira ndabifurije amahoro ndabifurije Noel nziza n'umwaka mwiza mushasha.
Nagira nsezere nshimira abari badukurikiye bose kuri radio Gicaniro cari kiganiro KEBUKA UMENYE aho twari kumwe n'umutumire wacu akaba n'umucamanza Isidore Rufyikiri. Nshimire na Chantal Niragirare mu binga bw'ivyuma, Florian Rangabinje nari kuri micro na Gahwane naho butaha mu kindi kiganiro ca KEBUKA UMENYE. KEBUKA UMENYE.
KEBUKA UMENYE ni kiganiro cha radio Gicaniro kiri mu rukwikirane rw'ibiganiro 15 biba yagira ibyaranze intwaro ya Cndd-Fdd muri imyaka 15 imaze iri ku butegetsi kuva mu mwaka w'2005.